Kia ora koutou katoa, ko Alana Goldsmith tēnei, no ngā tiparau, no ngā itai ki tōrere. I'm the singer of Goldsmith Baines, with Mark Baines on the keys. We have Will Goodingson on bass and Ricky Bennett on taungapōro. We're going to perform our Waiata Tīpuna as part of Waiata Anthems Week. Stay safe in your bubbles, noho haumaru, koutou ki te kāinga, stay safe at home.
Tūrangi te